wana uzopata la. Come on, you're good. Come on, good. Ashiran. Come on, man. Awusabe nje ngibone mina sengifuna amakhlatshwa manje hey alikhahlelani wamajoda kanenze njanje ho yena nobabili kahlela phela hayi wena ngisumfana wakhe ungakhomi ngakimi hey ayokhomba ngakimi wena ha Nakoke. Awushikujele ngibo. Come on! Yes, yes! Come on! Hey, kahlelani nina man. Hawu. Kahlela. Oh shit. Good. Nakho. Lokho nje kuphela lo mfungo. Me pata wena. Hayi. Pata wena. Iphi phela.
Yo so bekite namafana bamafaca lapho.
Uya manje.
Ufethe ngoma le message yakho ona, lesiphakaza phakaza phezulu. Manje funa.
Ah, ngisho ukuthi iphelile yasithi not enough memory bese ngithi ngale. Kwasithi we reached there.